Social media platforms. Na mulipatana wapi? Mulizaliwa mkiimba pamoja? Mna play so well, eh? Ama mnaonaje? Mna release nini? Hapo mmesha release?
It's not really. Yes, I'm recording this song very soon.
Yes.